komeza kuvuga oya ariko sinacikinege ni kenshi nashatse kwinjira ariko mukansubiza inyuma nzarekera nzakomeza kugeza mageze even if you say no say no say no I will never give up I will never give up abavuga bazavuge abaseka bazaseke abancine
I will never give up.